Concert kuri munsi yo gikungu.
Fondation Maria arafasha ifadikanije n'ikirimba cha bikira Maria cyo ku musozi wa Sion gikungu.
Barabateguriye igitaramo cy'amahoro no gusubiza hamwe. Babicishije mu mvino n'intambo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 8 nyakanga 2013 kuva isaha y'icumi.
Kizoremeshwa n'amakorali yo kuri munsi yo gikungu nka Chorale Sainte Famille,
Chorale Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus,
Chorale Saint-Martin,
Chorale Saint-Nicolas de Flux,
Chorale Santa Maria
na Chorale Sainte Maria Goretti kumwe n'imigwi ndangakaranga nka Club Umujyango
Ugwedengwe, Club Amaho Amasho
n'abatimbo ntibazoba batanzwe.
Orchestre ya karaoke izoba yahishikiye kugirishire mu kabijya.
Kazoba ari nakajye ko gutanga impapuro z'umutsindo ku banyeshuri bakurikira inyigisho z'ubuhinga bwa none. Civugo ni turi kumwe na Bikira Maria twitegurire kuba mu bihe by'amatora. Abakristo baharanira gusubiza hamwe.
Kwinjira ni kubuntu.